uLebron uyasibuza ngoku kulona umzekelo ukuba athini amathuba okuba uzifake zontathu i-free throws othe wazinika xa wathelekisa namathuba okufaka intoni i-3-pointer enye. Umahluko ke phakathi kwe-3-pointer ne-free throws yintoni? I-3-pointer yona uyifakela kude kanti i-free throws zona uzifakela phi? Kufutshane kunye nantoni nakulaa mngxunya wothini uskora kuwo okanye kwibhaskethi yethu ngamanye amagama. Masijonge ke apha la manani inkcukacha akudala asinikeza izinto zoba ayasibonakalisa ukuba emveni kokuba saye sakwaziswa intoni i-3 pointers usukela ngo-1979 abadlali baye bazama ngentoni ngendlela apha enyukayo okanye inani labadlali abazama ukufaka i-3 pointers itheni liyenyuka. Inani labadlali abazama ukufaka i-3 pointers liyenyuka ukusukela ngabani ngo-1979. Siyeke ke phaya ezi zinto apha zithini ziphume ecaleni siyabona ukuba uba ngabadlali inoba ngabadlali abatheni abagqwese kakhulu ze ke ngoku singayazi ukuba zithotywe yintoni apha masithi mhlawumbi siyakrokrela ukuba ii-seasons okanye ixesha lethu lokudlala lalilifutshane kakhulu kodwa ke ngokujikelele okanye ngokuthetha ngezinye siquka siyabona ukuba inani labadlali abazama ukufaka i-3 pointers litheni lalinyuka. Ngoko masiye ke ngoku ukuphendula umbuzo wethu andithi uLebron uyasibuza ukuba athini amathuba okufaka i-3 pointers xebe i-free throws ezintathu ifaka okanye ukwazi ukuchana i-free throws ezintathu xa uthelekise ne-3-pointer enye. Siyayibona ke ngoku nantsi i-percentage ye-3-pointer kubani ngu-33%. Amathuba okuba uyichane xa uthe wanika i-3-pointer okanye uscore kubani ngu-33%. Ze wona amathuba okuba uthi xa unike i-free throw okanye ibhola yamahala ekufutshane ebasketini kune-3-pointer amathuba okuba umchane umngxunya ngubani ngu-75%. Siyabona ke ukuba amathuba okuchana okanye okuyikwazi ukuyenza i-free throw yakho okanye ibhola yakho mahala aphezulu kunamathuba antoni e-3 pointer ngoba yona i-3 pointer ikude. Kodwa ke ngoku asibuzwanga loo nto sibuziwe ukuba athini amathuba okufaka intoni i-3 pointer zixebe i-free throws zethu zibe ntathu kumagame amathathu alandelelanayo uzinikiwe ezi free throws. Masenze ke kuqale masithi apha sineLebron abayi-million okanye bayi-100 noba bangaphi. AbaLebron banikwe intoni i-free throw yokuqala. Kwi-free throw yethu yokuqala ke sizobonisa ngalo mgca utheni upheleleyo apha baseno-100%. Kodwa kulo 100% siyayazi uba ooLebron abazokwazi umchana umngxunya ngubani bangaphi ngu-75% qha. U-75% ngabo bodwa abanamathuba othini okumchana umngxunya. Yena u-25% wabaLebron abazokwazi uthini umchana umngxunya. Into ethi ke ngoku lo 25% yena simthatha simbeke ecaleni sishiyeke nabani nalo 75% woLebron okanye amathuba kaLebron ukuba athini amchane umngxunya. Ze ke ngoku uLebron aphinde anikeze enye i-free throw yesibini. Le free throw yesibini ke nakuyo unamathuba une-75% okuba athini awuchane umngxunya. Khumbula ke una-75% eshiyekelwe ngubani ngu-75%. Ngoku ithi loo nto amathuba akhe omchana umngxunya kwintoni kwi-throw yakhe kwi-free throw yakhe yesibini ngubani ngu-75% kabani ka-75%. Into ethetha uthini sizosebenzisa le ndawana incinci sizobe siyeka intoni abayana bangakwazanga ukuthini umchana umngxunya wethu. Siyambona ke ngoku uba kwi-free throw yesibini aye esihla amathuba ethu. Ke ngoku thina sibuziwe ukuba ubana ngaba uLebron unike i-free throws ezintathu ngoku sizawugqithela kwintoni kwi-free throw yethu yesithathu. Sibonile ke kwi-free throw yethu yesibini sithe u-75% ophindaphinde ngo-75%. Into ethethi kuthi sifuna u-75% ka-75% u-25% ngaba aba LeBron ngaba abatheni eqhutyileyo umngxunya ngoku sababeka ecaleni. Ifiltro yethu yesithathu ke nalapho sizofuna intoni u-75% wantoni wala filtro yethu yesibini. Ngoku kaloku andithi ooLebron abafikelele kuba banikwe i-free throw yesibini ngo-75% ka-75%. Ngoku sikwi-free throw yasingaphi yesithathu. Ngoku sizawuthila 75% wethu simphinaphine ngomnye 75%, simphinaphine ngabani ngomnye u-75%. Le nto ke siyayibona ukuba isisaphi. Aba-75% singababhala ngenye indlela. Singayibhala ngendlela elula emfitshane yokuba u-75% simnyuse kwintoni kwi-power ka-3 okanye 73% raised to the power of 3 ngenxa yoba siphindaphinda o-75% ka-3. U-75% ke uyafana noba ngu-75/100 ngoba intoni percent kuthiwa over 100. Sithi raised to 3 sithi ke ngo-75/100 uyafana no-0.75 raised to 3. Sihambe ke siyocofa ecalculatorini yethu. Apha ecalculatorini yethu ke saqali sikubonisa uba sizofumana iziphumo ezinye xa uthe u-0.75 umphindaphinde ngomnye 0.75 uphinde i-multiplication sign okanye luphawu lophindaphindo ke eli silibona apha ngathi i-system siphinde simphindaphinde ngomnye ubani u-0.75. Siyabona uba sifumana u-0.42. Naxa sithe ke u-0.75 uthi raised to 3 ukwafumana kwabani ke u-0.42. Ithini ke loo nto i-probability yokuba uzichane zontathu i-free throws ozinikiweyo ngubani ngu-42%. Siyambona ke lo 42% umkhulu kubani kula 33%. Lo 42% wethu umkhulu kuna 33% wokunika intoni i-3 pointer enye. Into ethetha ukuthi ukunikwa i-3 pointer ento elungileyo ngoba i-3 pointer yona ikude kunantoni kunomngxunya wethu lona sifuneke sifake kuwo okanye kune-basket yethu. Kodwa ke into efuneke sishiyeke siyicinga into yokuba kunganjani na xa sithe sanikwa intoni i-percentage okanye amathuba ohlukeneyo LeBron, masithi ke ngoku amathuba omnye umdlali ayingo-75% okanye ngo-85%. Sifuna ukujonga uba angamakhulu na amathuba okufaka i-3 pointer kunantoni kune-free throw. Enkosi.